Don't stop. Thank you. Emirundi gy'oluyimba lwo wano giba giyitamu naye ng'olina kusooka zindako maloki Gampak.